Thank you, Suleiman, for buying the Xiaomi Mi Box S with us.
Hata chaja yake ni kubwa.
Yeah, kubwa kama kawaida.
HDMI. Na remote. Haya sawa. Tajiona huko TikTok.
Weka.
Haya sawa. Asante.